tata was calling matatu mara tatu. So I used to get back to the house in the evening. Tulire na mamu na mara tatu. So I was like, mara tatu. So mamu wangu ni ananiambia, ah, hiyo ni matatu. Ninaitaka mara tatu.